je nyagasani niko kona gie kure yawe nyagasani none ndagarutse ngumbabarire nyagasani
Kugusingiriza nongera kunezezwa no gukurikiza amategeko yawe. Ngira impuhwe ndagusabye, ndashaka kongera kubigisubira.